My name is Joshua Mara. I'm a bishop, a resident of this town. And we've just finished the evening service as a team and as a family church that came together following the demise of our beloved sister. And we really appreciate what we have seen going on. The program is fantastically in a very good line. We are progressing well. The fact being that this is our first meeting and for fellowship since this happened, I think we are in a good we are doing well in that. So in regards to what might transpire, right now the executive committee, the central committee, is in session. And they are discussing the modalities, what we will have, how we'll do it, collecting of money, how those funds should be channeled to one basket, so that we might not have a fragmented program. So I think everything is doing good as far as my understanding is concerned. Excuse me.
Erokamano ahinya. Wacho ni nitiere rapar moro ma udhi timo bang' ka oseike. Yes. Akia ni rapar ni udhi timo immediately ko ike koso udhi pange.
Kapok oike, iluongo ni candle lighting. Candle lighting wadhi timo ka waparogo Florence chieng' tarik 11. Jo Migori dhi riwore gi jo Homa Bay. Wamoko msuma kawapako Nyasaye kawamiyo Florence kopo kod luor makende. Wadhi wuotho Migori town kama nyocha Florence wuothe kotimo ohala. Wadhi wuotho kawating'o msuma kawapako Nyasaye mos kawadenda denda Nyasaye kod wendene kawawuothe i town eka wadhi chokore IGM Church International Gospel Ministries.
Aniluonga ni Joyce Jared. Pod nyako mayot ahinya e gospel kaindi, but wach tho mar Florence Robert ochalo gimobuogo chunya ahinya. Florence olal, but ngimawa wang'e ni Nyasaye ong'eyo kaka biro chopo kodwa, to lit ne chunya nikech nyo en ng'ama jajipo kendo ne en ng'ama japuonj. Nyo nyapuonji ni mondo mine tekre Nyasaye nyalo dhi e lamo kod tweyo mondo mine ng'ono mar Nyasaye wende midhi golo. Omiyo chunya lit ahinya kendo agomos ne jower wetewa duto te kuom wito achiel kuomwa manyo kadendo Nyasaye, to jomoko nyigonyo nyaka jomanyo geno rumonegi nyo nyayudo geno moro kokalo kuom dendo meke. Omiyo pod wan ma e nyim Nyasaye, to Nyasaye nokoyie otimnwa e ng'uono kendo med miwa kwe malach kooyo chunywa. Nyasaye ogwedh johera mag Florence Robert te kaka nyimine na osewacho. Pod wan kaeki mondo mi wane kaka wabiro kowo mamwa kanyakla. Nyasaye ogwedhu duto te kwabiro romo e nyasini kanyakla kendo ubed thuolo. Gimoro amora ma Nyasaye oketo e lweti kinyalo timogo support e liendni, kel support mari. Wabiro kawo kata tin kata duong', to Nyasaye mondo ogwedhu kanyakla kikelo chokoni.
An Barak Ochieng', an chairman mar GRC. Mano is the church mar Florence Robert. An chairman. Koro gisani occasion ma kawuono wan gi mass mar Sister Florence. We have all the churches in Migori. We have all the bishops in Migori. To wan gi chokruok mar kanyakla mar kodada wa Florence. To gisani tok mano wan gi romo mar one accord, all the bishops within Migori County, all the artists within Migori County, kawapango chenro mar dada Florence mondo wakowe gi kwe. Koro tok ma Florence will be laid to rest on 17th, wabiro gole oko kacha tarik 16, wabiro tere church nyaka lamne church, then the rest of the programs wabiro miyou. But mae dala Florence kama wantiere ka, mae kama wabiro bedo laid to rest on 17. We've lost a pillar, we've lost our mentor, we've lost our bishop, we've lost our mom, probably we've lost almost everything. But wago erokamano ni pod roho maler biro chikowa on what to do. But opek kata wacho bedo mapek nikech our mom, she died as a soldier. Emomiyo okuwinjo tuone, emomiyo okuwinjo anything else kata yore ma tuonge. She died as a soldier. She always told us ni an kaka chieng' mora nindo kabichando gi tuo okabichando uni atero koni gi koni. So she has kept her word. Nyasaye ong'eyo gimomiyo okawe sati, but one as a church wawite chon because we had many dreams. Sana sana gero kanisa. She was a service lady. Gimora mora no dedicate to the church. Koro dreams ge wabiro make sure ni wakamilisha.